Turabahaye kaze mwebwe mwese abakunzi b'ikiganiro ugusenga guhindura ibintu jewe ndakibashikiriza nkaba nitwa Pasteur Nduwimana Joseph.
Turabashimiye cyane ingene mushishikara gukurikirana ubutumwa bwiza kandi abandi mukatwandikira abandi mukatubwira yuko mushishikara gufashwa n'ijambo ry'Imana abatari bake mugashishikara kubaha kubwo butumwa kubuha abandi Imana ibaho umugisha kandi ibahezagire cyane gose bibarure ko nk'ukugororoka. Uyu munsi rero twagomba dusangire ijambo ry'Imana ko uyu munsi ugira gatatu w'indwi dusoma hariya muri Luka igice cya mbere umurongo waho wa 34 turabandanya gushika ku murongo wa 38 cyangwa 37. Turasoma mu izina rya Yesu aravuga ngo Maria abaza umumarayika ati byo bizobaho bite ko ntaramenya icyitwa umugabo. Umurongo wa 35 umumarayika aramwiyereka ati mwemu yera azokuza ko ubushobozi bw'isumba byose buzogutera igitutu nicyo gituma wera azovuka uzomwita umwana w'Imana. Kandi umve Elizabeti mwene wanyu nawe atwaye inda y'umuhungu mu butamakazi bwiwe uwitwa ingumba uku n'ukwezi kwiwe kwa gatandatu kuko atajambo rivuye ku Mana rizobura ububasha. Imana nishimwe ryari iri jambo ry'Imana nshuti mwene data tugomba gusangira. Ejo twari dufise ijambo ry'Imana rivuga ngo erega Imana si umuntu ngo ibeshe kandi icyo yashinze izo gishitsa. N'ubu rero twagomba tubandanye kwiri jambo rikomeye cyane rivuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe. Rero twari twamye tuvuga amajambo agatugaruka kuri aho kandi twaravuze ko tuzobandanya tuvuga ku cy'Imana yavuze. Uyu tubona Maria nawe yari inkumi kandi nta mugabo yari afise. Marayika aramubwira ati ubu nyene ugiye kuzotwara inda uzobyara umwana w'umuhungu kwitwa Yesu. Maria biramutangaza kuko mu buzima bwiwe ntiyari bwabone ubyara atamugabo afise. Hanyuma rero marayika bimubwiye nawe biramutangaza aravuga ngo ibyo byogenda gute nzobyerekwa n'iki bizocaye biramusiga. Ariko marayika aramubwira ngo ijambo ryiza cyane aramubarira ngo mwemu w'Imana azokuza ko haleluya mwemu w'Imana azokuza zako. Iri jambo ndarikunda mwene data nawe nagomba ndakubwire naho ubona umenga nta nzira Imana si umuntu ngo ibeshe imwemu y'Imana izokuza ko mwemu yera azokuza ko azogutera igitutu canke azokoresha ubushobozi bwose bw'Imana. Imwemu ni imwe iyo mwemu yaje kuri Maria nawe ishobora kukuza ko haleluya ishobora kugutera igitutu mwemu Imana azokuza ko ubushobozi bw'Imana buzokuza ko ukuboko kw'Imana kuzokuza ko iyi mwemu y'Imana ije ku muntu hakoreka ibitari gukoreka haleluya. Iyo ukuboko kw'Imana kuje ku muntu hacibwa inzira itari gucibwa hagakoreka ibikomeye ibyo umwana w'umuntu atarabisha amaso yiwe ngo abitahure kubera hari ukuboko kw'Imana haleluya. Ijambo ry'Imana rero ridambwira neza ngo uko ejo yahoze Yesu n'uyu munsi niko azohora. Uko niko ijambo ry'Imana rivuga uko ijambo ry'Imana ritabesha. Erega Imana ntibesha. Uko yakize ejo n'uyu munsi niko yakiza. Uko yatabara ejo n'uyu munsi niko atabara haleluya. Maze Maria ngo abyumvise mu mutima biramutangaza rwose nasomye ijambo ry'Imana rikomeye ngo aronka marayika araza aramubwira ijambo rikomeye ngo nureme ubushobozi bw'Imana buzogukora ko mwako kanya marayika ngo ashishikara kumubarira ngo erega na mwene wanyu Elizabeti ibi birivuga ngo atwaye inda kandi azobyara umwana w'umuhungu nawe azokwitwa Yohana haleluya. Mbere bibiliya kiravuga neza ngo uku n'ukwezi kwiwe kwa gatandatu kukubyara wari ngumba wari umutamu wari umutamakazi wa wundi atabye inzigiro yari afise haleluya. Ariko Imana yari yaravuganye nawe haleluya mu butama bwiwe aravuga ngo ntibi bishoboka mu butamakazi bwa Elizabeth aravuga ngo nibishoboka mbere yari yarabivuyemo haleluya ariko ndakubarira hepfo gatoyi nanezerejwe n'ijambo rikomeye ku murongo waho wa 37 havuze ngo erega na jambo ry'Imana rivuye ku mana ribura ububasha haleluya wowe uri kurumviriza ijambo ry'Imana ndakubwira ngo rifise ububasha dusubira kuri rya jambo rivuga ngo erega Imana si umuntu ngo ibeshe Imana nimba hari icyo yavuganye nawe byanse bikunze izobishitsa ndakubarira ngo birashoboka ko yoba itaravuze nk'uko abandi berekwa cyane bakavugishwa ariko ijambo ry'Imana rikaba ririko rirakubwira yuko ijambo ryose rivuye ku Mana rifise ububasha izere iryo jambo Imana si umuntu ngo ibeshe haleluya nta jambo ry'Imana ribura ububasha twajya tuvugana ku bijyanye na Yosefu Yosefu yari ahantu afungiwe haleluya muri prizo atabyizigiro ariko yari aryamanye ijambo yari yararose mu ndoto arabwirwa ngo igihe nk'iki gihe kimwe kizoshika uzoganza amahanga kandi uzoba haleluya wo kuganza abamuvukana nawe uri umuhererezi bazogufukamira ibyo bibika mu mutima bizana ishari haleluya igihe kirashika Bibiliya avuga ngo ibyo sezerano byatumye ajya no mugasho ariko kubera Imana atari umuntu ngo ibeshe imukura no muri prizo imaze kumukura muri prizo arabandanya isezerano riramukurikira Bibiliya iravuga neza ibyo yari yabeshewe atacyabona ntiyari kubiva imbere haleluya ariko Imana kubera atari umuntu ngo ibeshe ishyiraho impamvu haleluya umwami arota inzozi abura umuntu n'umwe wo kuzisobanura kugeza aho abantu bose bamenyekana bahambaye abakomeye aboroshe abanyabwenge abana barimo bose bananirwa n'izo nzozi Imana yari yabonye ko ata wundi muntu ashobora kuzisobanura turetse Yosefu haleluya kubera ari cyo Imana yari yarasezeranye ndakubwira ngo iyo Imana yasezeranye ikintu ishyiraho n'impamvu zituma ugishikako kuko Imana yacu nibesha iryo yavuze izorishitsa irashyiraho impamvu Imana nishimwe ndakubarira ngo hari impamvu Imana ibasha gushyira ku buzima bwawe kugira ngo ibyavuzwe n'abakozi b'Imana bishike haleluya Imana ihabwe icyubahiro Imana si umuntu ngo ibeshe mwene data nshuti mukundwa wowe unyumva wowe unkurikirana aho uri hose Imana si umuntu ngo ibeshe nawe uri kuracika intege nawe uri kuracika ivutu nawe abadayimoni bahagurutse nawe bakoreka biriya na biriya nawe bakoreka igihe umaze nawe bakoreka imyaka umaze oya Imana si umuntu ngo ibeshe kandi ijambo ry'Imana rizoshika kandi rizobaho namwe soma ijambo ry'Imana ndaraba Aburahamu ingene yasezeraniwe yuko azoba sekuruza w'amahanga yuko azohabwa umugisha yuko azobyara mbere isi yose haleluya ikuzura urubyaro rumukomokako mbere Bibiliya yavuga ngo Imana imujyana ku musenyi ku kiyaga iramwere ku musenyi iramubwira ngo urubyaro rwawe ruzomera nkuru nk'uyu musenyi imwereka hejuru haleluya ku kirere imwereka inyenyeri zose iramubarira ngo urubyaro rwawe ruzoba nk'izi nyenyeri haleluya Aburahamu ntiyabitahura arakura amara imyaka 99 agera mu zabukuru atarabona umwana aravuga ngo rizogenda gute Imana ikazi ikamubwira ngo ndacibuka isezerano ryawe mbere umugore wiwe agatwenga nawe agatwenga bikamutangaza haleluya ariko kubera Imana atari umuntu ngo ibeshe haleluya Bibiliya yanyeretse neza ngo agera igihe yakira haleluya abamarayika amaze kubakira harabazima n'abagirira neza inyuma yaho bava ngaho baramubwira isezerano rikomeye ngo umwaka ugeze aho ugeze uzobyara umwana w'umuhungu kandi uwo muhungu azoba unyamugisha Imana nishimwe maze arabyara Sara abyara umwana haleluya haleluya muzarukuru mubutaba mubutaba kazi uwo mwana bunyamugisha haleluya mwana data ndakubarira imana sumuntu ngwibeshe ibyo yasezeranye izobishoza ibyo yavuze mu ijambo ryayo bizoba birashoboka wewe urabishije amaso yawe urabya uvuka urabya igihe kimaze urabya ibihurimwo urabona umenga ntibigikunda ariko ndavuga ngo imana sumuntu ngwibeshe haleluya ibyo yasezeranye nukubishitsa izobishitsa nabwihindagurika abantu nibo bahinduka abantu nibo bananirwa haleluya imana sumuntu ngwibeshe haleluya mwene data nshuti mukundwa abadayimoni baragaze ahantu bakugara urabye ibihurimwo ubona umenga karabaye ayo n'amatwi ya satani ayo n'amatwi y'abadayimoni ayo n'amatwi y'umwasi agomba kukuyabuza haleluya ariko ndakubarira haleluya imana sumuntu ngwibeshe icyo yasezeranye izogishitsa icyo yasezeranye izogisohoza haleluya ntizibeshya ntihindagurika haleluya mwene data nshuti y'umusaraba izere ijambo ryayo izere amajambo yayo ntabwo ari umuntu ngwibeshe imana ntabwo ari umuntu ngwibeshe turabona abisirayeli by'imana yari yavuganye nabo haleluya urabye inzira ntibyashoboka ariko imana yabikurikiranye kubera yari yaravuganye nabo bageze ku kiyaga ibagirira neza bageze mu bugaragwa babura icyo bajya imana ibaha inkware bararya bageze ahantu inyota ibica haleluya imana ikora ibitangaza haleluya mose agakubita ibuye haleluya rikavamo amazi kubera ibyo yarasezeranye haleluya byategerezwa gushika nawe ugeze ahantu mu bugaragwa ugeze ahantu mu butayu ndakubwira ngo imana si umuntu ngo ibeshe ibasha gukora ibitangaza n'ibimenyetso haleluya imana ishimwe imana ihabwa icyubahiro ndakubwira neza haleluya wowe nuhagarare ku ijambo ryayo gusa hanyuma uhagarare ku masezerano uhagarare ku masengesho haleluya ugusenga guhindura ibintu haleluya imana si umuntu ngo ibeshe nibyo abantu barabesha haleluya bakagusezerana ibintu ariko ntibigere babisohoza ariko imana yoyo ntabwo ari umuntu ngo ibeshe ikintu naho cyora ariko idashoboka ku mana kirashoboka ikintu kimeze nk'ubusa kivamo ikintu cy'agaciro kubera imana atari umuntu ngo ibeshe kandi bikora uko nyine kugira ngo yiyerekane kugira ngo yiheshe icyubahiro inkomezi zayo ziva mu busa inkomezi zayo ziva mu bintu bidashoboka mu bintu ubona ko umenga ntibifatika mu bintu ubona ko umenga ni agaciro wowe uri mu bitaro bakubwiye ko utagikira bakubwiye ko atamiti baho bakubwiye ko indwara urwaye idashobora kuronka haleluya imiti ndakubwira ahagarara ku ijambo ry'imana riri muri zaburi y'ijana na gatatu uhereye ku murongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu haravuga ngo imana ikinze indwara izo arizo zose hagarara ku iryo jambo hanyuma wibutse imana uvuga ngo mana ko wavuze ko ukinze indwara izo arizo zose kandi atangwari kunanira hanyuma imana izo kwiyerekana ihagaze ku iryo jambo yavuze hari ibintu byinshi ukwiye guhagarara ko kumbura uri mu mbobane z'ibibazo haleluya yesu agufashe nimba ufise izo mbobane z'ibibazo n'amagaragazwa akomeye cyane hagarara ku ijambo niko ndabona umukozi w'imana Yeremiya ari muri prizo ari mu gasho gakomeye cyane atabyizigiro na bimwe afise ijambo ry'imana rimusanga aho nyine riramubwira tewe Yeremiya we nasomye hariya muri Yeremiya igice cya 32 umurongo waho wa 26 n'umurongo wa 27 havuga ngo maze ijambo ry'uhoraho riza kuri Yeremiya riti nduhoraho imana y'abariho bose mbega hari hari kintu na kimwe kinanira. Haleluya, Imana nishimwe cyane. Oh ndashima Imana, ndakunda Imana nyina mahoro iragahora ku ngoma. Ni Imana nziza, ni Imana ikomeye cyane. Yeremiya yarafungiwe muri prison, kandi iyo prison nta nshuti, nta mujyango, nta familia, nta mugenzi. Haleluya, yari kumusanga hantu na wari kumugaburira na wari kumufungurira. Oh haleluya, Imana imusanga aho nyine ndamubwira ngo ewe Yeremiya, ndi Imana yabariho bose. Mbega ari ikintu na kimwe kinanira mu ntango. Hari amajambo yari yarasezeranye na Yeremiya kwizobana nawe, kwizomushigikira, kwizomukomeza. Hanyuma ikimusanga naho nyine murungikira ijambo haleluya rimuremesha, rimubwira ngo humura Yeremiya, erega ndacibuka ibyo navuganye nawe. Nta kintu na kimwe kinanira, kandi ndi Imana yabariho bose. Nawe mwene data ukiriho nuhumura.